hakuna wa kufananisha
hakuna
wa kulinganisha na Mungu wacha Yesu wewe ni wajabu sana wewe ni wajabu sana
Thank you, Jesus.
We bless you.
Thank you.